Ake sidlule ngoba ngiyabona isikhathi sethu sesibesincane kakhulu. Uthinta indaba ye black tax. Uthini namhlanje? Ngiyazi ukuthi enye izinto ethanda ukuthi ibe itopic ende kakhulu
professor. Itopic ende le ngoba isikhathi sesincane ngizozama ukukhipha kweliphezulu.
Yes.
I black tax ine yamzana lento ukuthi uma ngabe ekhaya usuka ekhaya la elihlwempu. Kube wena oqala ukuphumelela. Uma usuphumelele ukuthi ukwazi ukuthi usebenze mhlawumbe nge-business mhlawumbe ufundile wagraduate
wathola
umlando awukwazi uhlala uthule ungababhekeleli
abasekhaya
abasekhaya
yes
yileyo ke black
iqala lavoke
indaba ukuthi ukushintsha kwempilo yakho akushintshe nempilo
yomuntu
wasekhaya yileyo nje ukuyisa abaraza black tax yenzani na ukuhlupha kwawo ukuthi le ndamzana le ngathi nje ubugqila kwezomnotho esikhule kubo so manje masuqala wena uphuma kubona ungena ispirit sobuntu ubuntu angikwazi ukuthi mina ngiphile kamnandi nginganaki kube ekhaya kuhlushwa so kulapho nje ukuthi ke manje akube khona ubuntu into eqale la ngizwa Afrika la ukuthi iqale na kwakhulu kodwa manje sokuyitheme esenziswa umhlaba
wonke yebo
contact wa
black tax yes
kuyasiza nje ukuthi phela ngoba phela yona ndlela ukuthi sikhulise nathi izingane zakithi ukukhona izingane zakini zakho abanye kuba ngisho endaweni uthothi hayi ngakhula endaweni ehlwembu sekulungile mina la ke ngibheke ezinye izingane
ukuthi ngasiza kuphi yes
kulapho
kwinto engiyibone nje ukuthi ithinta kakhulu ngiyathandalela ukuthi into le ebuye ithinta ubuntu kakhulu ukuthi yena ikakhulukazi indle eminyama sike sithathe njengobuntu ukuthi uma usuhambile wabona cha iba ngesingihambile engathithela ingcunywe ngcunywana ake ngiphinde futhi ngikwazi ukutakula abasemumva ngidonse nami beze leyo nto ihamba nobuntu nokuyinto enhle kakhulu
kubaluleke kakhulu ngabe lokho ngoba manje ukukhula kwakho wedwa ukukusiza ukukusiza ngcono ubakhulise nabo osondelene nabo
yes
khona yebo kuba ibending kulabo bantu abakhokhi black tax ngoba manje mubheka ezinye izintanga zona zikhulela emafutheni so umuntu umaqala enzinto yakhe usene base
yeah
wanokumsekela lapha awusekelwa umuntu makhonto oqala
yes
so noma uthi uzothenga indlu thothi sindowenza indlu sesabiza manje ukuthi bafuna ama deposit amakhulu kwamini kwezinye izintanga abakunezi imali thana na deposit mfana wami ngathi bomntalama thina funa ukuthi upatanise kule black tax na wonke lonto ukuthi uzoyiseve le deposit wakho
yeah asikho lapha kwathi ake sibheke nje sesibuka nje wonke umnotho waseNingizimu Afrika mungugoqa nje usummarize umnotho eNingizimu Afrika uhambe kanjani kulo nyaka ka 2023 ngoba ngiyazi usukulethi lokugcina kulo nyaka sesizo sibone ngonyaka ozayo ukuthi ihamba kanjani uhambe kanjani nga usummarize uthi nje kume kanjani ngokukhulukazwe umnotho kwezomnotho eNingizimu Afrika
u-2023 ube likhuni wena mapoloko
yes
ngoba manje kuqala le consolidation yokuzama ukwakha
yes
kuthiwe usekuntwele zansi uma kuntwele zansi kubaleka abathakathi
sizivusa lapho
sizivusa kodwa manje ukusa kwezomnotho akusheshi nje ukusa kwelanga akho guarantee nje ukusa kwelanga kwekuthi kuyase kweqhamuke
kwenzuma imvula kube nje yeah
sina lezo zimo la izimo zethu ezinkulu ezibalekile kufanele udilwe nazo uescom noTransnet uma ngalunga lezo zimo izinto eziningi zizoqala zilunga kodwa ke okunye ukubalekela ukuthi kithina ke umuntu nje osebenza nondani sibonile isimo semsebenzi sibi asizame ukubheka lento kuthiwa entrepreneurship ukuthi abantu bakwazi ukuqalela eyabo imisebenzi
yizo
abantu bakwazi ukuthi benze izinto yabona lo 5 FM nikhona la ngiyasebenza
yebo
business elincane kodwa nikhona la asebenza yakwazi ukuthola i revenue ngama advertisements ikwazi ukuthi nithole ukuthi nithengise ekhaya
yes
indlela abantu abancane abamnyama ababheke amathubo ukuthi bakwazi ukwenza izinto akusafani nathi sasakula sasuthi Uncle Business is tall open.
Yes. No, Pagato, Sebonga Kulu, Engels Katim, Champion Fanel Sibambilla, eh, oh, Namchanje, you see, in the Scottish Nagati, eh, was so little Kulu, Sebonga Kulpato, and I know what we negate, Jacakulas and Sakazu, no man, and Jungle for the firm, Osakazela Kulugazi, down in the Semaluki, in Sakazela, into and soon Digakulugazi, attending Emperor Massimbi, the Simela, which again is a Nizos Casiela, Igakulgazi, or not, Bumnoto, eh, in Tabal. As much as Miss Balal, good in Ninga cooling Telesubanas when Yavosa forgot to Gakulugazi, as well as the Tinta owner, as of not as Yavoga cool Pagatoi. Yamagas can say in Pagatoi.
Yabo and Amapola Bagi, call is shooting, figurating about the traffic and
crowd baggage.
Yabonga cool Balalali, a ban in the Maholita Marker, New Year, Christmas New Year, got a cutting hotel, which is a cutting in my
Utanarocord. Sizobe sayidinga nabajanwana sibonga kakhulu phakathi siphatha ube ungasakwenzi inhlelo kakhulukazi kulezi inhlelo ngoba sobe siprofile ngoba manje seku digital kakhulu izinto zethu manje mhlawumbe sekufanele senze izinto ezifana nama video eke sibuka impilo yakho phakathi xoxe nje sifike lapha eGrantville sihlale phansi ukusixoxela ukuthi ukhulelephi kahle uhamba nje ibe njani ijeni yakho ekakhulukazi ukukhula mhlawumbe usixoxele phakathi kune event ejwayele ukuyenza lapha eGrantville awusixoxele ngayo
iqha uChief Albert Dutu
yes unyako sasayibona
izobakhona ngakuzayo
oh yes
izobakhona impela in fact kunezinto ezimbili ezibakhona kaChief Dutu kuba iLuthuli Walk
okay
le yaqalwa yimina kodwa siyenzwa Luthuli Museum manje
yes
bese bakhona neLuthuli Lecture
oh yes
iLuthuli Lecture inkhona ngalomgqibelo esiyakwona
lo siyakwona
izobe la eNgosi Stephen Nosville
yes
ngizoyisherisha invitation kuma social media platform
yes yes
abantu bakwazi ukubona kulabo abangaphumelela baye koyibona
siyabonga kakhulu abantu abafisa ukulandelela phakathi wabe ngakulandelela kanjani
ku Facebook uzakhele Nomics ku YouTube uzakhele Kumeto uzakhele Nomics
siyabonga kakhulu phakathi waye kheza kwintokozo njalo ukuthi sibe nawe emsakazweni eVibe FM siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho nje ukuthi uyinikele ngaso sonke isikhathi masicela ukuthi sibe kanye nawe siyabonga kakhulu
kubonga mina wabona kwamela ngifisela ukuhlo kodwa nokubalale beVibe FM live FM ngifisela ukuhle
siyabonga kakhulu alright umlaleli weVibe FM ubaba uzakhele Kumeto ke besini